Whutupōro i ANI, ka riro mā te kai wawao no te whenua o Wera, ara mā Nigel Owens, te whiringa whaeti i Wainganui, te kapa ōpango me wiwi e whakahaere, hei te ata o te rā tapu nei. Kua hoatu te whiringa whaeti i Wainganui a Wera me ngā Springboks kia Wayne Barnes, te kai wawao i whakahaere rā i te tākaro i hinga e ngā ōpango i a wiwi i te tau 2007. Kātahi anō ka oti i te kapa ōpango tā rātou haratau mā tuatua tuatahi mō tēnei wiki ki roto Swansea a toru hāora te roa. Hei te poa pōpō e hoa mā whakaingoatia ai te aroa kapa ka whakatumatuma atu rā ki ngā uri o wiwi.